Sombululela uzobe impendulo yakho. Sino-negative 5C ungaphansi okanye ulingana no-15. Masiphinde siyibhale inkampa ezantsi, negative 5C ungaphantsi okanye ulingana no-15. Ke ngoku xa sifuna ukusombululela u-C apha, sifuna u-C lo azimele yedwa apha enxele. Ngoku apha siyabona uba kuphindaphinda ngo-negative 5. Indlela eyona ilungileyo uba sinobe no-C yedwa kweli cala lasekhohlo kuba siphindaphinde macala kule inequality yethu ngo-negative 1 over 5. Sifuna ke uphindaphinda ngo-negative 1 over 5. Umphindaphinde ngo-negative 5c. Siphindaphinde kwicala sekunene ngo-negative 1 over 5 u-15. Sinje senziyeyo ke apha kuphindaphinda nacala ngo-negative 1 over 5. Masikhumbule ke ukuba xa siphindaphinda okanye sihlulahlula macala kwi-inequality yenani eli-negative, funeka inequality leyo uyiguqule. Senza loo nto ke apha, siphindaphinda macala ngo-negative 1 over 5. Into efanayo ke nokuhlulahlula macala ngo-negative 5. Ngoku ke inequality yethu izawutshintsha ibe ngungaphezulu okanye ulingana. Ke ngoku ke singaqhubekeka sisombulele u-C ke ngoku. U-negative 1 over 5 umphindaphinde u-negative 5 ngu-1. Ngoko ke ngoku cala sekhohlo sino-C ongaphezulu okanye ulingana no-15 umphindaphinde ngo-negative 1 over 5. Iyafana ke noo nto nokuthi 15 umhlulahlule ngo-negative 5 ngu-negative 3 ke lowo. Ngoko ke impendulo yethu ithi u-C ungaphezulu okanye ulingana no-negative 3. Masizobeni ke ngoku le mpendulo. Nanku kuya ke umgcawanani wethu siwuzobe. Sino-0, sibe no-negative 1, neno-negative 2, sibe no-negative 3, sibe no-1, sibe no-2. Ke ngoku sachaza uba u-C ungaphezulu okanye ulingana ne-negative 3. Angalingana mos u-C no-negative 3. Ngoko ke sizawuba nesangqa esigcweleyo phaa ku-negative 3 ngalambala uluhlaza okwengca phaya. Ke ngoku nawo onke amanani angaphezulu ke ngoku no-negative 3. Ngoko ke onke la manani aluhlaza phayana ngala akwimpendulo yethu. Ungaqinisekisa ukuba iyasebenza na kula inequality yethu. Thatha noma leliphi na inani lekulaa ndawo ilihlaza. Masithatheni u-0. U-negative 5 umphindaphinde ngo-0 ngu-0. U-0 ngingaphantsi ko-15. Ngoko ke yinyani leyo. Masizameni ke ngoku elinye inani elingaphandle kulaa ndawo yethu ilihlaza. Masithatheni u-negative 4. U-negative 4 yena akekho kwimpendulo yethu. Masiqinisekeni ke uba akasebenzi nyani. U-negative 4 umphindaphinde ngo-negative 5. Ufumana u-positive 20. U-positive 20 ke akekho ngaphantsi kuka-15. Ngoko ke senze kakuhle ngokungamfaki u-negative 4 kwimpendulo yethu. Impendulo yethu ke ngoku yilena ilihlaza yodwa. Le sizobileyo phaa yalihlaza yiyo impendulo yethu.